Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Uncle CJ.
Yeah. Come hapo in my job. Tawo ncheta omumo onye
ojiji ka nkwụ
o
nwere difen nne m ka o nwere
anyị makwara ya ebe a na-eri anyị a na-eri na-aṅụ na-aṅụ anyị gbakọ ka anyị mee ncheta ọmụmụ nwanne anyị nwoke bụ onye ma uche chukwu nke ndị oyibo kpọrọ kajaba. Anyị a na-asị n'ụbọchị taa na ọ ga-adịrị ya mma na afọ, dịrị ya mma na nkwọ, dịrị ya mma na eke, dịrị ya mma na ori. Ọ ga na-eje eje na-abata abata. Anyị a na-asị na ụbọchị taa anyị na-eme mmemme ọmụmụ ya na ihe ndị a niile nọ ya n'obi na Chukwu ga-emezuru ya ya na taa anyị na-eme ncheta ọmụmụ nwanne anyị nwoke na ihe a niile anyị bụ n'obi wee bịa obodo oyibo na ose bụla ga-emezuru anyị. Anyị na-arịọ Chukwu ka o wepụrụ anyị ọrịa, wepụrụ anyị poverty ya wee bute ike, nye naanyị ike anyị ji wee bịa obodo a, bunye anyị ike according to our level, bunyesi anyị dịsị ike na e nwere ndị niidiri ike a anyị niidiri ya ka anyị wee bụ uru, ka anyị wee jide ahụ, ka anyị wee bụ ọgaranya, ka anyị wee ka nka ike ị dịkwara ka e wee nyere ụmụnne anyị aka na e nwere ndị nọ n'ụlọ kịta ahụ na ha kpewe ekpere ha na konkludikwa ekpere ha na-emecha maka mana ha na-emecha n'itinye aha anyị ka aha anyị a na-etinye sara ekpere ka Chukwu mezuoro anyị na n'afọ 2021 na ọ ga-awa afọ pụrụ iche afọ anyị ga-eji ekwu ike wee were ike anyị wee mee ihe afọrọ anya, were ike anyị nyere onwe anyị aka, werekwa ike anyị nyere ndị kwesịrị ka enyere ha aka. Anyị a na-akpebi na otu anyị si wee kwuchaa ya otogbo ekwuwere ya na otu a ka ọ ga-adị nwanne anyị nwoke wee gbado aka na steeti a gawa na a ga-enwe ihe ọhụrụ na ndụ a. Anyị na onwe anyị nọkwa ebe a maka a sị na ọ gbajuru nọ n'elu obodo anyị nọla na ebe mmadụ na-akwa mmadụ ebe a ka ọ maka ọgịnị akwa onwe ya na ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị niile nọ ebe a, anyị na ezinụlọ anyị na ọ ga-adịrị anyị na mma ụbọchị afọ, ụbọchị nkwọ, ụbọchị eke na ụbọchị ori. Ọ ga-adịrị mma n'ụtụtụ, dịrị mma na mgbe, dịrị mma n'abalị, ma n'ehi na ihe ọbụla anyị bịakwara ịchọ n'obodo a na anyị ga-achọta ya. Anyị a na-arịọ Chukwu na o zipụtara anyị n'obodo a ka otu o si wee zipụ ndị mmụọ ozi. Anyị nọ n'obodo a ka ndị mmụọ ozi na ozi ahụ o zipụtara anyị n'obodo oyibo, ya biko ya mekwa ka anyị nweta ya. Na anyị abịago obodo oyibo bịa ka ọ dịrị anyị na mma mee sacrifices niile si ya bụo ma ọnụ hapụ ezinụlọ anyị wee bịa obodo ndị ọcha bịa obodo oyibo ka anyị mara na-aga n'ihu. And y'all guys are tying your jaw. Choku web of what deportation done do I?
Amen.
Yeah. Choku web police.
Oh, yeah, no.
Choku web. Okay, we jump by the whole log. Oh, quite got you well over there. Oh, quite got you, Jibala.
Sure.
By God. Ọnụ ka a ga-ebukwa ala ahụ anyị aga-eji akwa ala anyị aga-eji regret ala anyị na-ala anyị buru ike na-ala ọ na-akpọtụ everywhere otu a ka ọ dị ndị na-asị enwere ndewo a na-aga ụjọ ala atụ mana ekwetara m n'afọ 2021 ụjọ a ga-atụ anyị maka anyị eburula ike so otu a ka ọ ga-adịrị anyị site n'aha Chukwu Okike Abia.
Ọwa na-etere ọra n'ime
ọnwa
tiri n'ụlọ nne na nna nke na-ama Imo nhụnanya ọnwa ndị Imo
ezigbo onye
WhatsApp.
Yeah.